Boss, Airtel money better now. Shira tara banyishura yanje niho bayanyuza bayanyuza niyimuza niyimuza nabo bose genda buzira hendutse ninda henze
ira henze ye muri venti venti jyugira ubwenge
mukazi kose
nagutigi hamanyarwanda araryoha
akazi kose
gukora ibyo ukunda bikarushaho
mukazi kose
nibakakubeshe Airtel